True love song. Mickey 1030. Besihleli da namajita wami ngavele ngacabanga wena kuphela wesithandwa sami ngicela umele lapha ngifuna ukuvaya nawe baby uyakuyacaba. Look at me on my face baby girl ubuhle bakho mama uyazivela bangenza me and you ngifuna ukuthi me and you stay together. Say something wesithandwa sami intando yami ngifuna wena baby girl eduze kwami mawungekho duze kwami baby girl angibi nokujabula ngicela ukuthi isithandwa sami ukuthi ube nami. When people talk about love I think about you wesithandwa sami unjani na. When I call you, velo smile baby. Ngithanda de ungakhona baby, angifuna ukhale. Inhliziyo yakho baby imhlophe twa. Yazi sithandwa sami ukuthi ngikuthanda.